mugathe kere murwaru tondu ironda ciake nocithame mwere wake ciuke mwere ucio waku ndugakenenie ucio mukwire onawe no witwo kĩimba
nĩ ngai waheanire na no